mugihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa
mwami shimwa kubw'urukundo rwawe mwami hezagirwa kubwawe mwami turakwinginze ngo dutiyobore mwa kino kiganiro kiyobogwe nawe mwizina rya mrongeye guhabwa ikaze kandi gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza uyu munsi tuza kubandanya turaba iby'umugambi w'agakiza ukuntu intambara iri hagati ya Satani na Kristo kandi kiremwa muntu gikaba aricyo gikoresho gihambaye muri iyo ntambara ukuntu yabandanije igenda Imana imaze kurema Adamu na Eva Adamu na Eva nyuma yabo hahavuye haza urubyaro rukomeye rwabo kwa Kayini Kayini abyara mu rubyaro rwo kwa Kayini hahava mu wundi mwana yitwa Nimrodi uyu ubwoko bwagiye kumukomoka ko bwabaye ubwoko bukora ibibi maze buno bwoko bukora ibibi buriganza bukwira isi yose Imana kugira ngo igarukane ijwi ryayo hariya muri mu itanguriro igice cya 12 yahamagaye Aburahamu maze uyu Aburahamu iramuhamagara uwe yahavuye yitwa Aburahamu maze imusezerano isezerano rikomeye iramubwira ngo va mwa kino gihugu cyanyu maze ugende mu gihugu nzokwereka Aburahamu ntago yagize ugukekeranya muri we mu bijyanye no kwizera ahubwo yaciye agenda ubwo nyene Imana ikivuga maze Imana iramucana mugenzi uku kwizera kwa Aburahamu niho ukwizera kwacu rwose gushingiye mugenzi iyo umuntu adafise ukwizera ntacu abaricho nico gituma ubutumwa dutanga ikiganiro dutanga gishingiye kukizwa kubwo kwizera gusa kubera yuko biciye mu kwizera Imana ivuze ukumva bijana no gukora kandi ugikoze urakira bagenzi zina gimari habi cubahiro maze Aburahamu Imana imukuramwo ihanga rikomeye iramubwira ngo ndagusezeraniye Kanani maze muri Kanani urubyaro rwawe niho ruzoba Aburahamu yahavuye abyara Isaka Isaka abyara Yakobo maze muri Yakobo hava kubwoko bugomeye bukomeye bw'Abisirayeli aha ni turinze tuvuga ukuntu bagiye mu gihugu cya Egiputa bakabaho nk'abaja maze Imana igatoranya umusabyi wayo Mose Mose akabakura mu gihugu cy'Ubuja maze akabayobora gushika bashikanywe Ikanani mu gihe Imana yari yarabasezeraniye bashikanyeyo n'umukozi w'Imana Yoshua Bagenzi hariya mucete cyawe Paulo yandikiye abaheburayo Paulo yanditse cy'abaheburayo mu gice cya 4 kivuga yuko ivyo Imana yari yabwiye Abisirayeli kugendera ko ntago babigendeye ko ngo nico cyatumye badashika mu buruhukiro abantu benshi bazi uko Abisirayeli bashitse muri Kanani ego barashitseyo ariko ntago bashitse muri ya Kanani Imana yari yarabasezeraniye bagenzi bashitse mu yindi Kanani kubera Kanani bari basezeraniye kuzoshikamwo yari Kanani nziza mu gihugu gitemba amata n'ubuki bakiberaho mu mahoro atabwami na bumwe buza kubatera Abisirayeli hariya mwakiriya gihugu bategereza gukora ibyiza maze bakemegwa n'Imana Imana ikabaheza agira mu gihe mu yandi mahanga hoho hashobora gutera amapfa hagatera n'ibindi iby'Isirayeli hoho ntibyari kuba maze abanyamahanga bakazi iby'Isirayeli bakababaza ati ni kubera iki mumeze neza maze Abisirayeli nabo bakababwira ibyiza n'ibitangaza Imana yabo yabakoreye abantu benshi bakizera kubw'ibyo maze amahanga yose akazova mu minwe ya Satani akaza ku Mana ariko Abisirayeli ntibabishikanye ubuhanuzi butangura kuvuga uhariya muri Yesaya igice cy'icyenda umurongo wa igice cya gatandatu umurongo w'icyenda yuko hagiye kuza umwami ari we Yesu Kristo azova mu ijuru ariko kandi azovuka maze amaze kuvuka ijambo ry'Imana ubuhanuzi bwabandanije buhanura yuko ategereza kuzofa kugira ngo dukire maze ababisirayeli babandanije kubisoma nk'ibitito nk'ibintu bizoba baguma bavyumvira muri kazoza kazoza hariya mu gitabo cha Matayi gice cha kabiri hatangura kutweka ibyuvuka by'uyu mwana maze Yesu aravuka Luka atubwira yuko hariya muri Luka gice cha kabiri yuko hari ku ngoma y'umwami Augustino ariwe yatwara hari i Roma maze Herode nawe yari umwami w'Uyudaya maze Yesu aravuka abanyabwenge bibyanditswe abafarisayo bari babizi ariko kandi banka kumwemera kuko bari bafise izindi nyungu ziwabo bizera maze Yesu arapfa aramanikwa ugucungura ugucungurwa kwacu kubakuraje maze hacha hajaho irindi sezera rishasha mugenzi ngiri ngiyi ntango isezera rishasha kubera yuko abisirayeli barananiwe bica bituma badashika mu buhurukiro hariya muri mu baheburayi gice cya kane hatubwira ngo ariko hari cyariho ubuhuruki ubundi buruhukiro bushasha nagira ndakubwire mugenzi icyatumye abisirayeli badashika mwaburiya buruhukiro ni kubera yuko ntago bitondeye iby'Imana yari yarababwiye bategeza kugendera ko ikigeretswe ko barazirura n'isabato bareka kwitondera isabato Imana yari yarabahaye Mana iravuga ngo ariko ku bwa Kristo kubera yaducunguye haracariho irindi sezerano ridasanzwe haracariho ibindi byizigiro haracariho yindi Kanani ibikiwe abayizera hariya mu baheburayi gice cy'umunani havuga ngo agasembwa karabonetse ku isezerano rya kera kubera yuko isezerano rya kera ryari ryanditswe ku bisate bibiri by'amabuye abantu baca babibona uko gusa ariko birabananira kwitondera muri ubwo buryo isezerano ry'Imana yari yagiraniye n'Abisirayeli igihe yabakura mu gihugu cya Egiputa hariya ku musozi baragica isezerano nirana ariko mugenzi uyu munsi ndagira ngo wumve isezerano rishasha naryo ricariraza ngo nzokwandika ibyagezwe byanje mu mitima yabo mu byagezwe mu mitima yabo niho nzobyandika mugenzi biciye mu kwizera Yesu gusa ubyagezwe by'Imana bica byandikwa mu mutima wawe maze ugaca ucika umugororotsi mugenzi uyu munsi uhamagarwa kwizera Yesu kubera kwizera gusa aguha kuva mu byaha maze ugacumera nka sokuruza wacu Abrahamu ukagenda ijambo ry'Imana rikavuga maze nawe ukarikora izere Yesu bicitwe uyu munsi mugenzi niba wizeye turasenga mwami waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi uyu mwana data hamwe nanga umusabyi wawe twese turakwizeye tugirire neza kandi n'utubere inyishu utuyobore udushikane mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen ubutumwa n'ubutumwa budasanzwe mu gihe cyose buri kurabwumviriza birakenewe yuko mugenzi ubushikiriza no kuri bagenzi bawe mu gukora partage kugira ngo nabandi nabo bakomeze kuburonka ko twese icyarimwe dushikane mu gihugu cy'ibyiza Yesu aguha umugisha cyane
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mushikirizwa na Jimini Shimwe imbohe ya Kristo kubganyo ufise ico mubaza cyanze nifuza gutanga inyunganizi kuri cyanze kiriya ushobora kuturondera kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 257 amajana 208 amajana 669 wifuza kujya muri groupe ya WhatsApp ukandika ijambo ngo kuri izo nimero nyene urashaka kujya muri groupe ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza Yesu aguha umugisha kandi akugirire neza kandi aguhe kwa mu mwizera ibihe byose nakira ijambo ry'Imana